sevgilim yok kukuvugako Yesu. Bimwe bingora gusobanura ingene wahebye inama mirongo icenda n'icenda kubwimwe. Iyi mwe ari jewe nakubabaje, uranyihanganira n'ubi bwanje. Imbabazi wangiriye zirasiga, urukundo wanyeretse rurasiga. Amajambo mbanye make yo kubivuga.
Se vyo kukuvuga ko
Yesu,
bimwe bingora gusobanura ngene wahebye inama mirongo icyenda n'icyenda kubwimwe. Iyi mwe yari jewe nawe
Zimbabwe, 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 Zim
tamaze kurengera nashobora kubona ibiganza byacu hejuru twese mu cyubahiro cy'umukunzi wacu watubabariye kenshi na n'uyu munsi usabisengero amajambo y'ikirundi nitworonka amajambo y'icongereza nitworonka amajambo y'igiswahili nitworonka amashi angana nico wakoze nitworonka indirimbo tworirimba just munyemerere tumukomera amashi menshi may God bless you thank you so much